aha mu Rwanda ababyeyi ntibaremera neza itegeko ryemerera bamwe mu bakobwa gukuramo inda.
Icyo turimo duhura nacyo ni uko iyo ababyeyi banze ko umwana abikora bana ngo bamuherekeza hehe kwa muganga cyangwa umwana ababyeyi bakamubwira bati nubikora ntabwo uzagaruka muri runo.
Kagaba Afrodis ni umuyobozi nshingwabikorwa w'ikigo giteza imbere ubuzima n'uburenganzira bwa muntu Health Development Initiative, umwe mu miryango ya sosiyete sivili abakobwa bashobora kwisunga. Muri Tanzania abarundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta bafite ikibazo cy'inkwi zo gucana. Naho muri Uganda abantu bateye inkambi y'impunzi icumbikiye abanyasudani yepfo bicamo batandatu. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mbere y'iwanyu mu ntara duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Muri Isirayeli guverinoma yashubijeho gahunda ya guma mu rugo mu gihugu cyose kubera icyorezo cya virusi ya corona kimaze kugarukana ubukana kandi barakekaga ko bagitsinze. Mu ijambo yavugiye kuri television, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yatangaje ko nta muturage wemerewe kurenga metero 500 z'urugo rwe. Amashuri n'amaduka bigomba gufunga. Amazu agurisha imiti n'acuruza ibiribwa yo azakomeza gukora. Ibi byemezo bizatangira kuwa gatanu, bizamara ibyumweru bitatu. Isirayeli nicyo gihugu cya mbere na mbere ku isi cyongeye guhagarika ubuzima bwose kubera COVID-19. Uyu munsi mu Buyapani ishyaka PLD riri ku butegetsi ryatoye umuyobozi waryo mushya Yoshihide Suga ugomba gusimbura Shinzo Abe ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe. Shinzo Abe aherutse kwegura kubera uburwayi. Inteko ishinga amategeko y'Ubuyapani izemeza Yoshihide Suga ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe rero ejo bundi kuwa gatatu. Yoshihide Suga afite imyaka 71 y'amavuko. Asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa guverinoma n'umujyanama nkoramutima wa Shinzo Abe. Ababisesengura baremeza ko ishyaka ryamutoreye kugira ngo azakomeze amatwara ya Shinzo Abe. Mu byihutirwa harimo gutsinda icyorezo cya virusi ya corona kugira ngo Ubuyapani buzabashe kwakira imikino Olympique mu mwaka utaha. Ku yandi makuru yo hirya no hino ku isi, Aloyse Bigirimana, umwanya ni uwawe.
Mwaramutse Thomas. Abatabara ejo ku munsi w'Imana baratoye ibiziga vya mbere vy'abimba ubutare basenyukiweko n'imisozi mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igisagara ca Kamituga kirimwo ahimbirwa ubutare mu ntara ya Kivu y'umanuko, Alexandre Bundia yavuze ko batoye ibiziga vya mbere 14. Buramatari w'iyo ntara yavuze ko abimba ubutare 50 bafuye bagotewe mu kuzimu igihe imvura nyinshi yavogera aho babwimbira ku munsi wa gatanu. Buramatari Bundia yavuze ko atazi igitigiri c'abariko barimba ubutare ico gihe c'imvura y'imyuzure, ariko imiryango 19 yariko irarondera abayo babuze. Amasanganya nk'ayo mu macukuriro y'ubutare muri Kongo arakunda kuba kandi agahitana ubuzima bw'abantu. Mu kwezi kwa gatandatu 2019 abantu bashika kuri 39 barafuye baguwe ko n'ubutaka bariko bimba ubutare ikolwezi mu bumanuko bushira ubuseruko bw'intara ya Katanga. Ibihugu bya Tanzania na Uganda ejo ku Imana byarateye umukono ku masezerano y'umugambi wo kubaka umuringoti w'ibitoro w'ibirometero 1,445 mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Uyo mugambi uzotwara miliyaridi 3,500,000,000 z'amadolari ugamije gukora umuringo tuzotwara igitoro cyatowe muri Uganda mu 2006. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yasinye ayo masezerano na mugenzi we wa Uganda Yoweri Museveni. Ibikorwa byo kukora bitekanijwe gutangura mu mpera z'uyu mwaka. Ibyo bitoro bigereranywa kuba bingana n'utugunguru hafi umuliyaridi n'imiliyoni 700,000. Abaharanira ibidukikije bavuga ko uyo mugambi uzohonya ibinyabuzima no kubangamira ukubaho kw'abanyagihugu. Mu ndwi iheze raporo yasohowe n'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu FIDH ku byigwa byakozwe na Oxfam yavuze ko uwo mugambi ushobora guhungabanya ubuzima bw'imiryango irenga 12,000 ishobora kuzohatakariza ubutaka bwabo. Ni mu gihe Tanzania ivuga ko abantu ibihumbi cumi bazoharonkera ubuzi hamwe n'abarenga ibihumbi mirongo icyenda bazoronka amafaranga mu gutunganya inzira uwo muringoti uzocamo. Igipolisi cya Uganda cyavuze jo kuwimana ko abantu 13 bahagaritswe inyuma yaho umurwi w'abantu batereye ikambi ihaye indaro impunzi z'abanyesudani y'umanuko mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu hafa impunzi zitandatu. Umuvugizi w'igipolisi muri ako karere Josephine Angucia yavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu mu ikambi y'i Rino irimo impunzi zirenga ibihumbi jana hafi y'urubibe na Sudani y'umanuko. Umuvugizi w'igipolisi Angucia avuga ko imishyamirano hagati y'abanyagihugu baba hafi iyo kambi hamwe n'izo mpunzi ariyo yavuyemo ubwo bwicanyi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rivuga ko Uganda ihaye indaro impunzi zirenga umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana ane niyo hari impunzi nyinshi ku mugabane wa Afurika. Benshi bavuye mu gihugu kibanyi cya Sudani y'umanuko aho intambara hagati y'abenegihugu yahitanye abashika ibihumbi 380 n'imiliyoni 4 zahunze. Mukuru w'ikigo kijejwe ubumara bwa Iranium muri Irani yavuze ko ibikono 44 by'ubwo bumara byasubiye gukora ukuri kwamye ni mu migambi wo kubandanya kudohoka ku byo Irani yemeye mu masezerano ya nuclear n'amakungu. Guhagarika ihingurwa ry'ubwo bumara cyari kimwe mu by'icyo gihugu cyemeye mu masezerano yo mu 2015 kugira amakungu agikureko ibihano. Irani yatanguye gutangaza ko yasubiye kubandanya umugambi wo guhingura ubwo bumara mu kwezi kw'icumi na kumwe guheze. Kwabaye ukwihora Leta Zunze za Amerika yavuye muri ayo masezerano mu kwezi kwa gatanu 2018 byakurikiwe no gusubizaho ibihano kuri Irani. Abemeranije ayo masezerano basabye Irani kugaruka ku byo yiyemeje, ariko icyo gihugu cyavuze ko gishobora kuzokwihindukiza muri ayo masezerano mu gihe inyungu zacu z'ubutunzi muri yo zizoba zibangamiwe.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Shuti zacu, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu Rwanda ubushinjacyaha bwageje je umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Paul Rusesabagina imbere y'umucamanza bwa mbere na mbere uyu munsi mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro I Kigali. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha. Hagati aho mbibutse ko RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rw'u Rwanda yerekanye ku mugaragaro Paul Rusesabagina ari mu mapingu ku itariki ya 31 y'ukwezi gushize kwa munani. Yashyikirije ubushinjacyaha dosiye ye mu cyumweru gishize ku itariki ya 9 y'uku kwezi. Abarundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bafite ikibazo gikomeye cy'inkwi zo gucana. Umunyamakuru wacu muri Tanzania James Jovin yaganiriye na bamwe muri bo.
Nabuda biratugerame nka jewe hoho sinshobora no kuza kuzisenya agenda abo bana ariko baza kuza umutima yemwe jewe umutima wantungurutswe kwera ejo bundi hoho baragaye gusenya baje atana kamwe bazanye babirukako burya nagiye kugira gute mbona abana barashyitse ni wowe kwatanga nk'umuzanye ndahubwo Imana idushikanye hano irakoze tuba twirutse ko batuviri inyuma aho umwe 16 niho bakye babona gusubira inyuma none wabona barabaki kubara baletese none mwari mwatemye kibisi gushingo twatora tora hasi yake tikazema muje rero katutire nshoka duhiga higa bushitse hana bari gwo cyane
turashobora kugenda gusenya gahura nabahanye bakakuruka ko arike bavuye nabi arije ukigena kutaro nige bakwiruka ko nye ukiruka nibagufuate ukaditajizanye iriho mugabo turaburi inkwi tugiye gusenya arije
Then apoke mukwindwe ariko kugeza n'umunsi ntazo ndaronga ngumva ari nicyo badufasha ubwo rero tukaguma duhangayika tugenda tu mu mapoli kuduhigirayo naho nyene ba abaletso yo badufashe nti badukubita yego ariko urumva ko badusira mu akantu ko kudutera ubwoba katuma tutashubirayo
nazo byinkwere bazo byinkubiraremereye no kure kandi jewe rero nta n'inkwibampa kuva nakagera ino jewe nta ruko ibampa kwere nironderera n'ubu uvyo kurondera inkwi byananiye kubera ubugwayi nyene bw'umugongo ndagwaye umugongo kwere burya guhaguruka se gupfa kwihuta kure bibazo by'inkwi rero n'ibyo
kanyuje twakati nkwi imvura itarago gateka n'uno ugira gute nyene imvura giye kugwa namwe muzobiraba ku n'umoja muraduhutuzu kunye ducane twogira Mubo imvura igiye kugwa n'abahantu zo bakatira mu itongo ndavuga ngo ugiye kuba noganiriza ngo byubuke kubagirira nabi ibintu byabo bitereye baratugirira nabi kweri bararengeje turaburi inkwi kweri imwe byahatari
nyezi nabo bamwe barafatirwayo nabi bakababaka ugasanga baramerewe nabi abagabo nabo mbere hari naho bashobora no gukubitwa yego ibibazo nimwe nibyo bitubangamiye kuvuga nk'uko bo dusobolera nuko boza barazidupokeza nyene nko mu ndwi zibiri tukaronka nko mu ndwi zitatu tukaronka none nimba baduhaye naho nyene urumva si twese harimwo n'aba bajya nyene batisoboye bubu bibi muka bubu bagwaye ingwara zidakira nabo nyene ntibafashwa aho byategerezwa ko twobasabira nabo nyine bakaza bararonga
turagowe ahubwo jeho n'agakoni naho ranteka hamwe n'umuyaga waragasambuye none abo bana nabo nyabo kwindi bwo bakeba cyane ubu ndimba mba muri bene aka kazi ndiyumviraho imvura iza kugwira rwose ko twebwe burya uzosanga tubangamiwe cyane rwose
ariko borabe uburyo boza baraduhuduka twocana umwanya umuntu yoba akicaye ino yoba agishaka kubaragumyine bakaduhuduka twocana bagatangira igihugu cyo bobona we twobona cyo hisa ducanye cyo hisa inkono ni cyo boduha we boduha kweri bigihugu tuze turacana ntugende mu ipoli ngo tuze turagira isanganya
bira bibindi bintu urasanga tumerewe nabi gusa nkanze ngeze ngaha mu nka sindarengana kabisa ngo numva ngo iyo ni zandoro bo ngo ni hehe sinigerayo nagumye mu inkambi nyene n'amazona mwamwe ntayonzi nigumira hanye
leta y'u Burundi iratangaza ko guhera muri iki cyumweru yiteguye kwa kira abarundi b'impunzi bari mu nkambi ya Nakivale muri Uganda n'abari mu nkambi ya Rusenda mu ntara ya Kivuyepfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ibindi kuri inkuru Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda
Uburundi byifuza ko uyu mwaka uhera hasigaye impunzi nke zikiri mu makambi y'impunzi zahungiye mu hanze cyane cyane ziri mu karere ka Afrika y'ubuseruko no muri Congo aho ni mugihe bamwe batanguye kwandikira inzandiko umukuru w'igihugu cy'u Burundi zimusaba ko yovugana n'ibihugu bahungiyemo n'ishami mpuzamakungu gitaye impunzi HCR maze bagatahukanwa abarenga ijana bari mu kambi ya Nakivale mu Buganda bacigiye muri iyo nzira yatanguye gukoreshwa n'abagenzi babo bo mu kambi ya Mahama mu Rwanda ijwi ry'Amerika ryavuganye n'umwe mu bahamagarira abandi Inakivale guhunguka rivuze Imana Charles
umwe mu barundi bahungiye mu nkambi ya Nakivale ariko uyu munsi abatwifuza yuko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro bivanye n'ukuntu bumva amahoro ari meza mu Burundi twaje tuvamo twagerageje kwandikira perezida wa Repubulika y'u Burundi kugira twumve yuko yoshobora gushyira mu kuboko mu ntumbero kugira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano ko ari sawa natwe twafifuje rero yuko twomwandikira kugira dushike mu kirya gihugu cyacu nuko yo twemerera yuko byukuri busubira mu gihugu cyacu akabidufashamo
abo bemeza ko inyuma yo gushira habona icyifuzo cyabo ubu bamwe muri batandatu bari imbere y'abandi bariko bagigwa ko iterabwoba n'abatarashima gutahuka ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu Burundi burabizeza ko bazotahukanwa vuba Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yabibwijwe ijya Amerika kwa kanu heze igihe yariko yakira abahungutse bavuye mu Rwanda
iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenshi bahera umukuru wacu w'igihugu cyacu ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nabo nyene bashobe gutahukanwa byisunze amategeko kandi mukanyamuneza nkaka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u Rwanda
abadashigikiye icyo cyiyumviro bobo basaba abategetsi b'igihugu cy'u Buganda cabahaje indaro n'icyamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi kuguma babitajeho babakingire n'umutekano
ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu guhohotera abantu bwicanye indengerabutungane kutagura nk'uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu nta wujijwe gutaha umuntu agataha ari wabyishakiye gusa ubwo bazigira mu gihe byoba nk'uko byakozwe muri Tanzania leta zibiri zikumvikana hakaca hakoreshwa igikenye biciye mu nzira nyinshi kwicisha inzara impunzi z'abarundi
Mu kwezi guheze abarenga ijana mu bahungiye Rusenda muri Congo batorotse kambi bashaka guhunguka yamara bagarurirwa ku mupaka kuri Tanganyika muri kije avuga kwaba kundwiza bazotangura gutahukanwa
ico kibazo ro cabo twabamenyesha ko muri leta ya Burundi ubushikanganje bijejwe tusanzwe tuvugira twagifashe nkankama twarakwirikiranye ivyabo kandi turabivugana nabo dusanzwe dukorana igikorwa cyo gutahukana izo mpunzi kuburyo umwanya n'umwanya bishobora kuba mu ntango z'izwitangura tuzoheza nabo tukabakira byisunze amategeko kandi mu gateka kabo
anongera koko ibibanza by'ifata kibanza byo kubakiriramwo bihari naho bohunguka ari benshi
tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi ntamba mihari mwe vy'ikibanza harabavuga ngo kibanza dufise cyo kwakira abantu bake isivyo dufise ibibanza bibiri ici songore gishobora kwakira abantu amajana 6 dufise n'ici kinazi gishobora kwakira abantu 1,200 nukuvuga ko nubwo bozira rimwe ari 2,000 cyangwa 3 twoshobora kwakira ntangomanza baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzima bwabo babandanye ubuzima bwabo
abari mu Rwanda bobo bageze ku gice kigira kabiri batahukanwa abarenga gato igihumbi bavuye mu ikambi y'amahama ishyirame mpuzamakungu HCR yemeza ko n'ubundi wese yifuza gutahuka rizo mufasha nk'uko ryabikoze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 kubahunguka bavuye muri Tanzania HCR yerekana ko abarundi bakiri mu buhungiro ubu barenga gato ibihumbi 331 abenshi bari muri Tanzania ahariyo hafi igice cyabo hagakuri ki Rwanda hanyuma Buganda na Congo Pierre ni inkuru Kigali kubwijwe ya America
mu Rwanda itegeko ryemerera ibyiciro bimwe na bimwe by'abagore n'abakobwa gukura minda rimaze imyaka 2 rigiyeho ariko abakobwa basamye nda bahohotewe baracyafite ingorane zo kumvisha ibibazo byabo ababyeyi babo kuri iri tegeko ribemerera kuzikuramo asumita kaboyi yateguye inkuru irambuye
Mu mwaka 2018 nibwo leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko riha uburenganzira bamwe mu bakobwa n'abagore kuba bakuramo inda itegeko rigena ibyiciro bigera kuri 5 byemerewe gukuramo inda harimo kuba utwite ari umwana kuba utwite yarafashwe ku ngufu kuba yarashyingiwe ku gahato kuba utwite yaratewe inda na mwene wabo kugera ku gisanira cya kabiri no kubindi bangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana twite Hari abana b'abakobwa bagaragaye muri ibi byiciro babwira dijwi rya Amerika ko nubwo itegeko ribemerera gukuramo inda bitewe n'uburyo batwise ababyeyi babo batarabasha kubafasha muri uru rugamba aba bana b'abakobwa bari bafite impamvu zinyuranye zatumye bakuramo inda babiri bavuganye n'ijwi rya Amerika bahuriye ko bafashwe ku ngufu twashatse kudatangaza umwirondoro wabo ku mpamvu z'umutekano n'ubusugire bwabo bwite
Monera mumagaye muno tuziranye pe ngo nze ntangira kazi ngiye nsanga na abantu sare batatu aramfata ni nyakubwira mu rugo bose baramfashe noneho mu rugo ndabibahisha ko ndi nimpfubye mfite mama wenyine ari anti wanjye wamfashije Agomba kunkwite aramfasha njana muri isange bibazo byanjye bikimuka gutye baranantwaza nyine birakunda.
Inda rimaze kugira meza angahe?
Atatu.
Ngezeyo bazana fanta nyine bigaragara yuko ari ibintu bari barateguye bari bateguye fanta nyine bayivangiye fanta nyinyoye nimeze kuyinywa kuko nimugambire n'inzoga numvise ari ikintu gihindutse muri njye nibambaza ngo byagenze gute bukeye nyine nisanze ariwe turi kumwe nyine aho hantu nese nitaho kuko nta muntu nari mfite mu rugo ntabwo n'umwe we nari kubibwira ko ntabwo byari kuba bari kunyitsa ntabwo nari kubabwira noneho nza kubiganirira hano nuko bamara kumfasha inda yari igiye kwiza amezi abiri.
Aba bana b'abakobwa babwijwe rya Amerika ko bahisemo kwegera imiryango bajya bumva bavugira kugira ngo ibafashe kuko ababyeyi babo babatinye. Kandi akagaba Frodis umukozi mu kigo giteza imbere ubuzima n'uburenganzira bwa muntu avuga zimwe mu mbogamizi aba bana b'abakobwa bagihura nazo.
Icyo turimo duhura nacyo nuko y'ababyeyi banze ko umwana abikora kandi ngo bamuherekeza hehe kwa muganga cyangwa umwana ababyeyi bakamubwira bati nubikora ntabwo uzagaruka muri runo rugo. Ikindi ni uburyo izo serivisi zigomba gutangwa mu buryo burimo ibanga muzi ko mu bitaro iyo winjiyemo hari ukubaza ngo uje gukora uje gukora iki ese araza kumubwira icyo aje gukora. Ibitaro bimwe biravuga biti ahantu iyi serivisi igomba gutangirwa heza niba uje mu bitaro ni muri Isange One Stop Center
ariko umuntu ushaka gukuramo inda hari imbogamizi yahura nayo muri Isange One Stop Center ariko harimo waba gutanga serivisi ariko harimo n'ushinzwe iki iperereza wa muntu tumuha ubujyanama gukwiriye nashaka kujya kurega agiye birate kurega n'amazi kubona serivisi n'imbogamizi abaganga baratubwira ngo badashaka kubikora ngo ariko iserivisi yo gukuramo inda ntayo dufite muri serivisi dutanga nta nubwo tuzi ibiciro byayo ntabwo barumva yuko bagomba gutanga serivisi.
Mubagana uyu muryango urana guteza imbere ubuzima bahabwa ubujyanama mbere yuko bafata icyemezo cyo gukuramo inda ndetse na nyuma yuko bazikuyemo. Gusa kuba imiryango myinshi y'ababana bahura n'ihohoterwa itamenya gahunda barimo bituma ababana bajya bahura n'ihungabana z'ibiba byababayeho rimwe na rimwe bakaryihererana.
Nk'uko bibancisha muri ekogarafi nyine narabibonye ariko numva umutima umwe numva ngize impuhwe ariko ahandi nkumva biranze kwicuza ntabwo byabora ariko nyuma nagomba kwiyakira.
Mudakeneye umuntu muganira kuri ibyo bintu?
Twaganira ku buryo numva nabyibagirwa muri njye nyine ntabwo kujya bimvamo ntabwo byoroshye ariko bizamvamo mba numva nkeneye nyine umuntu ariko atabimbwiraho cyane nabwo kuko iyo mbivuzeho cyane bituma ntekereza byinshi bitari ngombwa. Hagiye mvuga ati ubu iyo mbyihorera yari kuzakura sinzi wenda iyo mubyara ari muzima sinzi ngo yari kuzaba iki ariko urundi ruhande nkavuga ati nabwo nayandi mahitamo nari mfite n'aya ngaya.
Gusa nyine numvise muri njyewe nyine niyagirije numvise nyine ngize ubwoba ukuntu n'ubuye nicaye ahantu arigenya ntekereza nkumva nyine nsa nk'aho nakoze icyaha ukuntu.
Iteka rya minisitiri ufite ubuvuzi mu nshingano ze ryo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 umwaka ushize rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuriremo umuntu inda. Mu ngingo yaryo ya 4 rigena igihe ntarengwa cyo gukuramo inda rikaba rivuga ko uretse mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana utwite inda ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22, ni ukuvuga mbere y'amezi 6 umuntu asamye. Nk'uko bivugwa na Minisiteri y'Ubuzima ngo impamvu hashyizweho igihe ntarengwa cy'ibyumweru 22 ni uko nyuma yaho umwana aba yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'ubuzima. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Mu Burundi abanyagihugu hafi 270 bavuye mu byabo kubera imyuzure muri zone ya Gatumba batewe n'udukoko duto duto. Radio Ijwi rya Amerika yateguyeho inkuru ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi. Murayigezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Isoko ryacu gishikiye kuri site Kigaramango ritubwira ko abo banyagihugu baba mu tuzu twubakishije uduhema dufundikanishijwe n'ibishambara hamwe n'ubwatsi. Utwo tuzu dupima hafi imetero imwe n'igice mu burebure, mu bwaguke naho tugapima imetero kwadarato 2x2 hasi mu ivu. Bamwe bahasasa ibirago bakabyicara ko akaba ari navyo baryamako. Hari n'abataronka ivyo birago bakaryama amenya mu ivu. Iyo imvura iguye imivo iruhukira muri utwo duhema birashika muri ubwo buraro bwabo hagatemberayo imisiba kubera ko hama hajaga. Aba banyagihugu bavuga ingene udukoko dutandukanye nk'inyongori zibabangamiye mbere bigashika n'abana zikabinjira mu kanwa.
akakana afite karindutse kuma gukora impamvu y'imbaragasha yano tujyamo ibintu bitujya biratwonura gose bikatugira nabi
ibinyongoro cyabaye byinshi ibihere imbaragasha
nuko aho turara ni nko mu mwana imvura iguye amazi ndani ejo nkeje bazanye kwa muganga umwana inyongoro yakiye mu kano iruhukira mu nda mamaze kugira ibipimo kwa muganga basanze ari inyongoro nuko kuvuga ngo ibinyamugera abana baguma bagasokora mu majuru mu matwi
kino gihe cyo kumutasiro w'imvura abanyagihugu bavuga ko bibateye impungenge ko n'ivyahora bihuha bigiye guhuka hari abari basanganywe amagara make kubera ubukene bw'ico bifuka baryamye mu ijoro
ahandagwaye umugongo ndajugumira igikaraza kiranyishe umutwe ukudahwa imbeho yaranyishe umuriro rero umuriro mu nyama kaku kagomba guhwera ubona twebwe iyo tubonye bwije tuvuga ati turahwereye none
umuntu aragwara aragwara corona akagwara malaria inzoka byo mubira akagwara indi ndwara sida ndwara iki byo byose ukaba mu mubiri w'umuntu
muganga Hitimana Hervé Titsu arongoye ishirahamwe ry'abaganga babakorera bushake Initiative in Medical Intervention Fellowship gitanze mu gufasha kuvura abanyagihugu na cyane cyane bikomere avuga ko abanyagihugu babangamiwe n'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka hamwe n'izituruka ku isukurike ibintu byunyugwa nuko atavuriro bafise hafi yabo igitwa ko ribegereye riri mu gatumba nko ku birometero bitandatu urongoye site Kigaramango Nyandwi Augustin asaba leta n'abashirahamwe agarukira ko bashikiwe n'ibiza ku baronsi ivuriro
n'abagira neza badufasha centre Hippocrate aho bita kwa Manyus ntibashobora gutunganiriza bose wa gatandatu kwa mungu y'umuntu arwaye turabura aho aje kwivuriza rero dufite ikibazo gikomeye kivurira aha muri Kigaramango aha turakeneye ivuriro kuko turi abantu n'abantu benshi bakeneye ivuriro bakeneye kubaho neza nk'uko abandi babayeho twe turabishikiriza ntituzi abagira neza canke leta biri mu maboko yabo twaratanze raporo
aba banyagihugu ku ruhande rwabo basaba leta ko yokora isuzuma ry'imihana yamaze kwimuka mu yari yatewe n'imyuzurira kugira isubize y'abantu bayihoramwe
idusubize mu ngo twebwe hakamutse icya mbere kuko tugumye ngaha abagabo benshi ntibakirondera bateze amaso leta irabafashira bafasha ni ukuri turasabye leta idukure ngaha abo bakamutse babasubize muhira isizobafata izodufatiriza ku maparasera
site Kigaramango iri nko ku birometero bitanu vy'ibiro vya zone Gatumba abanyagihugu hafi ibihumbi indwi bahegeranijwe ni bamwe mu bihumbi birenga 24 batewe n'imyuzura muri iyo zone ya Gatumba mu ntango z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka amakuru duhabwa n'isoko ryacu nuko mu bushikiranganji bwo gukinga ibiza n'impanuka bamaze kubona ko site Kigaramango atari ikibanza cyo kubamwa abantu nubwo atakirakogwa ukaba nkako amakuru duhabwa n'amasoko yacu muri iyo site nuko abantu bapfa ku bwinshi na cyane cyane